Umwami wanje yaza kundondera aho hambere haise yajanye kundirisa na musi Umwami yansanze mwiza anyere kumucuhambaye nanje chandabona kuyonari narakuye birashoboka ko wewe ugisambana birashoboka ko wewe ukiroga birashoboka ko wewe ukinyaga birashoboka ko wewe ukigunga nuze kwa Yesu haramahoro iwa Yesu arubuhungiro iwiwe nakurinda iwiwe nakuganya iwiwe nakutotezwa Subitago, we went up, we went up, Kugana, we went up, taught us one. Oh, my Subitago, hey, Tian Turinga, who you must see, Musa Quiet, Marukuruka, Nimbo Fisibi, Nurikutesha, Inumbero, Musa Quiet, Marukuruka.
Fix some of